kwa bitandukanye gute
urumva ko bitandukanye we basutwa na basape mbara ubeuri eh umva basutwa n'abantu babasutwa niko twobifata
ama WhatsApp
WhatsApp ngira no gusapa ngira no wambaye neza sino mume
urakoze mtanga
eh na urak
nasabara kukubata
nsaba boss ko mutinya manje niwe
ubgare basa ushaka kumbata biki
ndashaka kubaza kuvyerekeye impuzu
kuvyerekeye impuzu
eh
hanyuma
ha manje agushorere bigende neza
nsore
eh
eh konda
mere maje shura kugusuma none
eh konda
Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Abuja Heat TV, the number one channel of this industry, Abuja Flavor. Chakinyamakuru chamakibaza na bishasha muvuga muri industry Abuja Flavor. Uno munsi rero nakabazo gato inifuza ko tuyagana abanyagi ukumbega murakazi. Benshi rakoze gukoresha application ngo WhatsApp. What the meaning WhatsApp? WhatsApp ni giki? Reka tubibaze abanyagi ukutwumva ibyo bavuga. Guys.
WhatsApp nini?
WhatsApp. WhatsApp ni ile kitu inaona kama uko na mtu wa kuongea unaongea naye, kama iko nje unaongea naye.
Haraka baza nyingine kutuyaga gato imtama sinzi ko mutwemerera.
Kaje nyine.
Ni WhatsApp. Beshi tumetuma ya WhatsApp. Mbe haja WhatsApp ni kimta.
WhatsApp.
Eh.
WhatsApp nani ni naho abantu bayagira.
Benshi ngamu Burundi menye tuvuga ngo WhatsApp barakoresha mbe hajya WhatsApp gisigura iki
zikari kintu ari ikintu bakoresha kugira barabe ibintu biri ko biraho
tamtam
papi ndashonje
ushaka injya zimeze gutemeza
kende pe byongomandi
ivyo ndakomandi nica tugiya cyo tuyagi cyo tuganira ndibaza yego avaye ko ndakomandi ringe abasha kumbira WhatsApp sharije
ayo nkoresha nta niyo nsikwe
nasabara kukubata
nsaba boss ko mutinya manje niwe ubgare basa
ushaka kumbata ibiki
ndashaka kubaza kuvyerekeye impuzu
kuvyerekeye impuzu
eh
hanyuma
ha manje agushorere bigende neza
nsore
eh
eh konda
mere maje shura kugusuma none
eh konda sezi ndiko ndagurisha
ushaka mera basanga ayo muzee
sindi ko ndagurisha
nakabazo gato insha nuri ko ndagurisha
eh
nuko ndagurisha
ndagurisha mbarira none
none igurisha ngahi
eh
igurisha
ngahi 100000
nuko reki muzigurisha zitose ku
100000
Vemi.
Eh.
Reka nacho. Wewe pese cyo korogara. Arakabazo ngene kumenyeshu. Abantu bavuga ko WhatsApp bya WhatsApp gisigura iki?
Abake.
WhatsApp.
WhatsApp.
Eh.
Jena WhatsApp nkoresha.
Eh WhatsApp urayikoresha?
Ndakwishura ku cumba gije WhatsApp sinkoresha.
Byajya bisigura iki rero kutayikoresha?
Ntabyonze.
None hajya WhatsApp bigisigura iki?
WhatsApp. Nshaka. Sinca bisigura kwere twapose tubisanga tubibona. Yego.
None nk'abantu babikoresha bafata mwiki?
Ndabafata mwiki. Nitarambere.
Baravuga ko WhatsApp ituma akazi katagenda neza WhatsApp ituma ngore mugabo gatubaka.
Oya. Ababyishira mu sivyo. Urubaka vrema.
Icyo kiranywa cha WhatsApp?
Oya Jesse nite nk'ibyo ntwabimbaza.
Oya. Bajya WhatsApp mu kirundi niki?
Oya ahubwo tuvugire muze muradusikora twe dukoreje tutazi.
Umuntu avuga wasutwa nawe.
Oya ona izo mvugo nizo bihimbira bunyine ivyo.
Ni sawa mutamu. Eh biraza neza.
Oya
mutinya reka nikijyana.
Icura rero sije ko umuntu ange.
Ah ni WhatsApp natari kuri zamana kya WhatsApp.
Ah
WhatsApp uju. Eh uko na iyo akiyo cyo kutunga WhatsApp. Bite mutamu.
Eh ni sawa.
Biraza neza.
Urowo.
Mbyaje witwa gute?
Jewe. Akizimana nisetse.
Ibyo uri kurakora ni biki mutamu?
Yande kongororikira.
Ntihajya muzee baravuga ngo ari ikintu basigaye bakoresha abarundi ngo basigaye bituma akazi katagenda neza ngo ikintu cyitwa WhatsApp icyo kintu urakizi wewe.
Ya kajya nacyo nzi no bada kubesha ko ikona byo bore.
Cyo bari giki wo kuvyumva bivuga.
Cyo bari giki. Ya kajya nabyo numva namba matuma na yamakuru n'ibikisi.
Cyo bari sigura kiho mu kirundi.
Ah no bada kubesha cyane.
Cyane ko ndaronde nambaza abanyagi gukunumviriza ibyo bintu kuno cyo bacyitwa. Baravuga ngo ni WhatsApp ngo abandi bakavuga ngo WhatsApp mbe WhatsApp na wasutwa bitandukanye gute.
Urumva ko bitandukanye we wasutwa na WhatsApp mbara ubeuri. Eh umva wasutwa n'abantu babasutwa niko twobifata.
Ama WhatsApp?
WhatsApp. Ngira no gusapa ngira no wambaye neza sino mume.
Urakoze mtanga.
Eh na urakoze.
Vite. Nisao.
Nisao.
Nitwa gute. Nitwa gute.
Zina janje nirimenyeye.
Zina janje nirimenyeye.
Sasa waulize kwanza. Sasa wewe uko na waulize kwanza mu Francais. Sasa WhatsApp ni nini mu Kirundi?
Ndio niko na uliza sasa kujua what the meaning WhatsApp.
Waulize sasa.
Ndio tuko tunawauliza. Embea barafuka kwa kintu bisema nasikiba koresha. Kimwe bakoresha ngo kurondera abagore n'abagabo andi bakaroje ngo ngubira no kashino kurunga ubuzi mu kintu cyo WhatsApp urakitse.
Ego WhatsApp ndayiye.
WhatsApp? WhatsApp ngo ni giki gamana.
No rubuga rwo ku telefone ngo rukana bumenye.
Namahoro mutama.
Namahoro.
Biraza neza?
Basha fresh fresh.
Ndaya witwa gute bro?
Jewe.
Bakuzi ba Abuja TV mwabonye twagerageje kuvugana n'abanyagi batandukanye ari abatinye kamera abatinye na mike mwatinye kamera ni mwatu mwashita mahera kuko na bamahera ni mwari kuvuga mwatinye mwakaza kae ntwara tugera tuvugana bya wasutwa ntwara tugera nshinda kwa mahera ngo tugende ngo tugende tugera tuvuga tuje na he mushikara muri vira mu gisagara uracha muri vira oya je ni mushika kuri leo uwemera kwa shaya kuri leo apara kuri bad gas shaka haja mu gisagara wajesha kuza kushikaya haja mu gisagara haja kucibukiro eh oya je umutaxi vero yemera kushikana kuri leo naze tugende
nenda ushikana kuri pafo
ushikana he oya kuri pafo ya shaka mu gisagara ninde yemera nanum Birabana ne tuzosubira rero inshallah yari Buja Hit TV cyakinyama kuri cyaba kibazana bishashye mvuga muri industry ya Buja Flavor niba yogira subscribe meje subscribe bisiguriki man na subscribe na views goodbye